Okay. Sana Wajir Girls, tuwapongeze kwa makofi tafadhali. Asanteni sana. Tuwapongeze kwa makofi one more time, Wajir Girls.